sonkizi tupebengilaso nemicibishole bilolelwe mina kidlulile ngingenamyoqo ngaphumelela ngasengabalapha sozonkizi hlubebenginaso nemicibishole bilolelwe mina kidlulile ngingenamyoqo ngaphumelela ngasengabalapha NGIKUTHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU NGEZINTO NGENZE LEZONA MANGICABANGA LAPHO NGBUYA KHONA NGIKUTHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU NGIKUTHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU NGEZINTO NGENZE LEZONA MANGICABANGA LAPHO NGBUYA KHONA NGIKUTHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU NGITHUL'ISIGQOKO NGISIBEKA PHANSI NGIVUM' IMISEBENZI YAKHO NGITHUL'ISIGQOKO NGISIBEKA PHANSI NGIVUM' IMISEBENZI YAKHO WENA-KE AWUHLULEKI YOU NEVER DISAPPOINT WENA-KE AWUHLULEKI YOU NEVER DISAPPOINT WENA NGITHUL'ISIGQOKO NGISIBEKA PHANSI NGIVUM' IMISEBENZI YAKHO NGITHUL'ISIGQOKO NGISIBEKA PHANSI NGIVUM' IMISEBENZI YAKHO AWUHLULEKI YOU NEVER DISAPPOINTED WENA-KE AWUHLULEKI YOU NEVER DISAPPOINTED NGIKUTHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU NGEZINTO NGENZE LEZONA MANGICABANGA LAPHO NGBUYA KHONA NGIKUTHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU
ASICULE LENGOMA SONG
NGIKUTHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU NGEZINTO NGENZE
MANGICABANGA LAPHO NGBUYA KHONA NGITHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU I see one more time.
Tulela. NGIKUTHULEL'ISGQOKO
NKOSI
JESU.
NGEZINTO NGENZE.
NGEZINTO NGENZE. LEZONA.
MANGICABANGA.
MANGICABANGA.
LAPHO NGBUYA.
LAPHO NGBUYA KHONA.
NGITHULELA MA.
NKOSI
JESU
MANGICABANGA
LAPHO NGBUYA KHONA
LAPHO NGBUYA KHONA NGITHULEL'ISGQOKO NKOSI JESU
MANGICABANGA
LAPHO
NGBUYA KHONA
NKOSI
JESU
MANGICABANGA
LAPHO NGBUYA Jesu, 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 Jesu